bakunzi ibiganiro bica kuri Indudi TV mu nkundire ndabahe mwaramutse canke mwiriwe umu mwese bivanye nahaherereye akana kanya keza ko gukurikirana ikiganiro Weekly News ikiganiro umwama umukurikirana imisi yose ku munsi wa gatandatu isaha zibiri iyo bitagoranye ariko kandi iyo vyagoranye tuba dusaba yuko imbabazi zishobora kuva iwanyu ni ikiganiro kibazanira abakuru abayanditswe kuri website yacu indwi yose handavuga ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatandatu tukababwira ibyari byanditswe kuri iyo website yacu unkundire mu kanya nchenza n'amakuru yagiye arandikwa Ego ngo Kirikou A kili yahinduye umukenyuro kuvya yandirimbo aha biravugwa neza ko Kirikou ko yari yabwiye abakunzi biwe yuko indirimbo bakoranye na Double J inzoga ni baby ni yamara gukwiza umuriyoni yuko adoca abaha iyindi ndirimbo shasha yikoranye kuri ibyo rero urabona yuko yaciye ahindura kuko yamenyesheje abakunzi we yuko ari muri stage akugira aheze umwaka wiwe wa nyuma ibyo rero bikaba bituma ashobora kujya mu gacerere mbega iyo ndirimbo irindigwe ryari bimeze gute yamaze guhindura ubu mpaka iyo ndirimbo ishoboye gukwiza umuriyoni yamaze kubihindura ubu ngira ni kugira kwanza ahezanye n'ibyishure tunabibutsa yuko Kirikou A kili amaze hafi imyaka ibiri atarekura indirimbo ari wenyene tuguma tumubona mu makolabo atandukanye iyo ndirimbo rero irindiranywe igishika cyane nubwo atarashima kumenyesha n'ibyari adoca yisohora azorindira kwanza stage ziwe zihere canke azorindira kwanza iyi ndirimbo ibanze ikwize uwo muriyoni akeneye ni mu gihe iyo ndirimbo ubu ikwije ibihumbi amajana 887 mu mezi ane iyo nyene aheze isohora turindire rero iyo ndirimbo ya Kirikou mbe yoyo izoba imeze gute mugabo icyo yamenyesheje nuko indirimbo azoba ari wenyene atamuntu numwe bazoba bari kumwe muri iyo ndirimbo Ego tubandanye n'amakuru yacu dramati aratanze Double J na Alvin Smith kuja iburayi aho nigiye hari hamaze iminsi ibigo hari bomborana hijya nino kuvyerekeranye na visa mugabo dramati wewe akaba yamaze kwemeza yuko wewe visa yamaze kuyironka bamwe mu makuru yacu twagiye turabashikiriza bamwe bavuga ubutandukanye kukungene umuntu yoshobora kuronka visa mugabo dramati wewe ngo uhagarikiwe n'ingwe ngo burya ngo aravoma mwibaza yuko ari ingwe iyahe yari muhagarikiye aha turabona neza yuko ari DJ Paulin asanzwe ategura ibitaramo bitandukanye asanzwe anaramuzwa Cristal asanzwe afise n'igiteramo ciwe yama ariko arakora ivyo rero ngo ntibitangaje kuko ngo numwe mu bamaze gushira imitahe myinshi mu kuvyerekeranye n'abaririmvyi tunabibutsa yuko yari igeze no kuvuga yuko agira atore abaririmbyi batatu baje bashobora gukora igiteramo hagati y'abo baririmbyi batatu akazoba harimo n'umwigeme mugabo kuvyerekeranye n'ikiza covid ntivyabaye bigikunda kuko rero kudakunda turabona neza yuko nimba hari abaririmbyi ikujya nyene yavuze ko ategezwa kubatora urabona neza ko umuririmbyi wa mbere ari dramati yamaze gutorwa mbega umwigeme canke ubundi muntu aza gukwiza gatatu ninde mugabo tubonesheje amaso urabona neza yuko ashaka gutora muri babandi bariko barakora nabo nyene urazi yuko baharugwa kurushi ni bande twibaza yuko azoshobora gutora mu kwezi rero kwa gatanu atagiciyemo atagihindutse ngo na magara canke ibindi bintu dramati azoba ari ngaho iburi seri ego aho azoshobora guteramisha abakunzi biwe binaboneka neza yuko DJ Paulin asanzwe ari muri abo bariko barategura iyo akiwacu event ngaho nyene I Bruxelles nizere yuko byose bizoshobora kugenda neza kuko visa yoyo ngo icizere ikirahari hagati yaho tunizera neza yuko hariyo n'ikindi kigo kirategurwa muri Canada bishobora gushoboka yuko na dramati akazoba yagiye yagiyeyo cyo kimwe nabo baririmbyi bandi twibaza yuko azoshobora gukorana nabo abo baririmbyi batatu ni giki umva yuko ushaka kubwira dramati ni biki wibaza cyane cyane kubari bibajije yuko bigoye cyane mugabo hategeza kuza umuntu ashaka kuguhagarikira ibyo rero wewe kurankurikirana ubivuga kwiki ibyo bintu ego cyane tuva rero ku vya dramati reka tuce tugenda neza na neza kwa MB data ntiyayaze amasigara cicaro MB data icyo ariko arasaba muri no misi ngo nuko bamusubiza ibintu byiwe harimo n'imbuga ziwe zitandukanye ngo yarakoze ibishoboka byose kugira izo mbuga ziwe ziduge none kubera iki ashobora kuzitwagwa none wibaza ko ari bande bari kubara mutwara izo mbuga nubwo rero MB data atashimye kudoma urutoki neza kumuntu yo bari ko arabwira yuko ashaka yuko yo musubiza imbuga ziwe turazi neza yuko bigeze kuba bafise amatati n'umuhinyanyuzi amiri kubushikaho bashikana no mu butungane ubutungane buraheza burabatunganiriza kugaya mbidatati yahavuye atsinda ubutungane usaba yuko asubizwa pasiporo yiwe ubutungane usaba yuko ashobora gutunganirizwa wariko ngo gushika isaha ntana kimwe arashobora kubona ni nayo mpamvu abandanya ariko aratera akamo uwo wese yogira icyo amufashije uwo wese azi uko kimwega icyo kintu yogira icyo abikozemo yamara ngo kubamenyesha makuru ngo ntazosura kwishura icyo kibazo cerekeranye n'ikibazo afitaniye na Amiri ngo batahamagaye we na Amiri n'undi wese bibaza yuko baba bafitaniye ingorane hama icyo kibazo bacishurire hamwe ngo kuko ngo kujya kuntu baguma babaza umwe ku ruhande ngo umwe wese ngo yishura ibyiwe ngururimi rumwe ngurazi yuko ngo rukamwa amafyufyu ngo nibabikore gutyo rero baba barize hamwe hama bamenye ngo ninde afise ingorane ukuri inzira rero yuko bashaka kumusubiza izo mbuga ziwe ntiyahagaritse ntiyacitse intege abandanya ariko arasohora indirimbo nkuko rero yari yavyemeye yuko ategeza kurekura ubu indirimbo ataruhisha abakunzi biwatwo hagati hari ukuntu umengo yari yahoze ukuntu mugabo ubu ngo agiye kuza ararekura atabanyoteza abakunzi biwe ayaheruka kurekura indirimbo nkirigita ahaciye indwi zibiri gusa yaciye arekura iyindi iswingi indirimbo ubona yuko iri kwirabica bigacika na Big Fizzo yaciye kuyikorera ka video yemeza neza yuko ari indirimbo yiwe akunze yamara ahamagaya n'abandi kubandanya bariko barashigikira MB data mbega iki kibazo cha MB data hamwe na Amiri kigiye kurangira gute Yes, tubandanye n'ikiganiro cyacu ni Weekly News ikiganiro kibazanira amakuru aba yanditse kuri website yacu nayo ikaba ari indundi.com tuva rero kwa MB data tuca dusimbira angaha kwa mokenzi rero urazi ko ari umuririmbyi ikazi wabandanya nawe nyene ariko arabikora kubwa mokenzi rero ngo baba bikanze ko mokenzi akina ya mashusho y'urukoza Sony aho ni mu gihe twagiye tumubona tugenda turamubona mu mafoto yiwe atandukanye ndetse turamubona no muri video itamporize byose rero ukuntu aba yambaye ngo kubwiwe rero ntiyorohewe ku rubuga rwiwe rwa snap ari abahungu abagabo baba bashaka kuguma bamwandikira amajambo atajanye bibaza yuko yoba ari muri uko kuntu aboneka bibaza yuko yoba ari niyongeso yiwe ibintu yoba akora kubwiwe rero ngo ararembye ngo aba bagabo arabura n'ukuntu ashaka kubishura kuko ngo hajya ngo abari mu kazi kiwe bitandukanye n'ukuntu we ameze ngo ntibibaze yuko rero ngo kujya kuntu bo bamubona ngo niko asanzwe ameze ibyo bivuzwe mu gihe benshi babandaye bavuga yuko boba bari mu rukundo wewe na dramati nubwo bobo batavyemera ngo ico bazi ngo nibankana ngo bwa ngo ibyo by'urukundo navyo ngo ntavyo bazi ni mokens hamwe na dramati gushika ubu tarashaka kumenya ngo bihagaze gute bimeze gute mugabo urabona yuko umubano wabo umeze neza mu biteramo bitandukanye usanga basohokanye ahantu hatandukanye usanga bari kumwe rero byose bakabyita yuko baba bari mu kazi ni mo kanzie rero ngo yiyamiriza cyane abantu bibaza yuko uko kuntu bamubona yuko bijanye n'ingeso mbi yamara ngo siko amede ego tubandanye kimana stay yarize birakomera aho bamwubira ni asanzwe aramutswa bantu boy kandi akaba nicegera muri amical domizisie abaririmvyi abakenyezi basanzwe bahurikiye mu myidagaduro muri entertainment baramukoreye icyo bita surprise ku munsi we w'amavuko we yavutse igenekerezo rya 14 ne ukwezi kwa gatatu mugabo abo bashoboye kubimutegura igenekerezo rya 19 aho ubona neza yuko bamufashe gihuti baramufatira aho nyene urabona yuko nawe nyene yaboneka ku mafoto na mosozi yakoroye kuko ukuntu baba bamugiriye iyo surprise atayiteguriye ngo ni umunezero rero ngo ubuvanze n'amarira kuretse rero yuko bashoboye kumugirira iyo kuze bamuzaniye gato barahavuye baca bayisangira ndetse baramuha n'agashimwe kariko ifoto yiwe ndetse na bose bashize ko amafoto yabo ivyo rero bikaba byashoboye gutuma Edite wenye nubyiwe aca abashimira cyane acishije kumbuga ngurukana bumenya ubwe ati abaririmvyi kazi bari muri industry abakenyezi bari muri industry ndabashimiye cyane kuko akoze ibikora inka yamara sinzopfa ndanabibagiye murabagaciro kuri jewe ibyo nibyo byatumye rero uwo mukenyezi kimana Edite asanzwe ari n'umugore wa Big Fizzo aryoherwa cyane bituma anakorora na Mosozi yesi tuva ngaho nyene kuba Edite yashoboye kurizwa n'umunezero mugabo umunyarusaku Nelly suko wewe abibona ngo injyajya gusa nizo zifurije isabukuru nziza muka Big Fizzo ibyo bikaba byanditswe na Nelly nawe kubwiwe ibyo asigura avuga ati mbega ngo ngo rukundo ngo muje kurumwereka ubu kubera iki igihe yitoza kugira ashobore gutahukana kibanza cya mbere muri kandi domizisiye mutashoboye kuza ngo mumutore uko kuntu mungana abantu 29 kuri iyo foto iyo muza mukamutora ntiyari kuba yatahukanye icyo kibanza cya mbere ngo ibyo rero ngo je ngo ndabyita ubujyajya ngo yamara ngo mushake mwanke ko je na mambona ibintu ukuntu gutandukanye ngo nuko je ntegereza kubivuga ngo nuko nyene yamara nuko yabivuze gutyo twarabonye yuko yabivuze ugutandukanye kuko urabona neza yuko uretse yuko basanzwe baramugiriye surprise basanzwe bafise na groupe yabo bahuriramwo bavuganamwo bakanashimira cyane ukungene madame yabigize neza kugira baze barayaga bayo bafise groupe bahuriramwo yabari ufise ikibazo bakagikorera hamwe bitandukanye rero nuko kuntu twumva yuko wewe abita yuko ari injyajya n'umunyarusaku Nelinati wewe ni kwa abibona wewe kubgaho uri kuradukurikirana wewe wabyakiriye gute wabibonye gute yes tubandanye pami inyuma y'agacerere yahoramwo ibi nivyo agarukanye ni pami queen umuririmbyikazi washoboye kumenya ari mu mugwi bakorana ari babiri the queen mugabo mu nyuma yaho twarabuze aho banyikiye mugabo pami queen yabandanije ariko arakora ubwiwe asohora imwimwe mugabo mukiyago yashoboye guha indundi magazine yavuze neza yuko igituma batevya cyane cyane ibikorwa ngo nuko badafise ababashigikiye badafise ama sponsor y'abantu bashigikira impano zabo ngo niyo mpamvu kenshi usanga ababura yamara sico kibazo gusa gikunda gushikira abaririmvyi kazi kenshi iyo bagiye kubaka izabo iyo usanga bafise abana kenshi urabona yuko ari ukuntu bamera nk'abasubira inyuma akarorero kari ku baririmvyi kazi banshi ari nabo twashoboye no kubura nivyo rero biri mu byashoboye gushikira Pami Queen kuko twaramubuze amaze kuba yarongowe amaze kubyara akadarasohora buke buke yamara izo ngorane zo kuba ataburyo buhari canke kucugenda ugasanga biragoranye kugira usubire muri game biri byama biko birashikira abaririmvyi kazi benshi benshi cyane icyo kibazo rero bibaza yuko cokemugwa gute bikagenda gute kugira impano z'abaririmvyi kazi bacu ntizize zitakare twabikora gute aho rero ni aho rero ko yaramaze iminsi ari mu gacerere mugabo hari indirimbo nshasha yaraduhaye connecte niyo iri kwirabarizwa ku rubuga rwa YouTube yiwe Pami Queen ashaka gucusimbira ko kugira ushobore kwiraba ni indirimbo nshasha asohoye izaranye n'amasanamu mu gihe hari haciye igihe kirekire umengo yahoze yamara ngo ni kuba ruguhora ngo babashaka bafashwe rero wewe umaze kuyikurikirana iyo ndirimbo urafise ikintu ushaka gufasha ngaho umvise iyo mpano ogute tuyireke igenda kagirire ego Ikigali Alvin Smith akunzwe gusumba abandi baririmvyi b'abarundi bose ngivyo rero ngo ntivyizanye ngo n'ukuntu abandanye ariko arakora kugira yerekane yuko umuziki utegerezwa gushika kure ni Alvin ubu naho uzi yuko hari EP yiwe ariko arasohora ubuvuba yatwemereye neza yuko muri iyo EP yiwe harimo n'indirimbo izotuma afatisha muri Tanzania afatisha no muri Kongo kuko ngo niyo target yiwe ngo target yiwe kugira rero afatishe neza ikigali bamukunde nuko ya ijya ndirimbo yiwe turajana yakoranye na Bwiza hama akadaje yakoranye na Junior urabona neza yuko hariya ikigali bacha bamwumva neza target yiwe rero ngo ashaka isi yose ibimenye kuri ipi yiwe for you ngo bizoba bimeze neza afatishe ngo niyo target yiwe ngo ntarota ahagarika ahubwo abandanya ariko arasohora Alvin Smith abandanya ariko arasohora n'izindi ndirimbo kugira ngo bikunde ntavugwe gusanga mu gihugu cy'u Burundi canke ngo mu Rwanda aho yamaze gufatisha ahubwo ngo afatishe muri aka karere kose Yes, kwa Big Fizzo ibintu byoba aramarame ico kibazo cibajijwe mu gihe kuri Instagram yiwe yashoye gufuta amafoto yose hasigara amafoto abiri yonyene muri amafoto yafuse harimo n'amafoto y'umutambukanyi wiwe menshi bakibaza ati mbega hoba hari ingorane hagati yabo byaba bimeze gute kugira bikunde afute ayo mafoto yamara umuntu yitwa Yasin asanzwe ari umu promoter wiwe yaba afise amakuru yiwe ku gihe nawe nyene byasa nko kumengo byamuyobeye gituma yoba yagize gutyo nawe akagumana ayo makenga byinshi rero byagiye birasigurwa ati mbega ni yama video yaramaze iminsi ashirako ayakura kuri TikTok atanga ubutumwa ku bantu bamaze iminsi umengo bariko baramukurikirana batumva ibintu ariko arakora bagashaka kumwifatira mu gahanga yuko ibintu ariko arakora atari byiza hamwe yababwiye ati jewe ibintu ndiko ndakora ni jenda widi ukumva udashaka gukurikirana ivyi wanje mera nk'uwivira yo gusa ku rubuga rwanje kuko na nusha kumpindura ingene meje kubibaza rero ti mbega co bari cuka kibi gihari byo babimeze gute ivyo rero urumva neza yuko umumoese afise igituma ashaka gukora ico kintu bamwe bati yoba ari ndirimbo shasha yoba gira sohore kugira ntasamaza abakunzi biwe babone gusa ikintu kimwe aricho kibarizwa angaho tunabibutsa yuko ibikorwa byo amaze kubishira kuri YouTube ari byinshi ndetse nizo album yiwe amaze nizo album ziwe amaze gushira kuri YouTube twizere yuko nimba ari gikorwa gishasha tugiye kukibona mugabo ubu tuko turavugana amafoto yose ibintu byose ya postinze yabaye arabikura ko byose hasigara zibiri gusa Yes, turangirize ku nkuru uyu mubabaro ngo ni mu legend yakoze cyane benshi barabimenya ibikorwa byiwe ni Saidi brother asanzwe avuka ngaho mu ntara ya Ngozi kuba yashoboye kwitaba Imana ni ibintu byagiye yatangiye kugwara ku munsi wa gatatu arajanwa ku bitaro ku munsi wa kane amagara yiwe amera nabi abari bamugwaje barabanza barabica ku mbuga ngurukana bumenyi bamenyesha abantu yuko amagara yiwe atameze neza muri iryo joro nyene ryo ku munsi wa kane igenekerezo rya 2023 tugenda igenekerezo rya 2024 yaciye yitaba Imana rero Imana imwakire mu bwami bwayo ni muri bamwe bagize icyo bakora bakoze igihe kitari gito yamara ngo uyu muziki ngo hari ukuntu atakintu uguha iyo ngutawukoreye neza ngo nakarorero ko ku bantu bose bari ko barakora umuziki ubu menya neza yuko utegereza gutegura passion yawe ukamenya neza yuko mu nyuma y'ibi byose ibintu bishobora guhinduka kuko yageza hapfa ubona neza yuko n'uburyo bwo kwivuza budahari ubona neza yuko magara nyene atameze neza ndetse no kuvyerekeranye n'uburyo rero ibyo urumva yuko biba bibabaje ku muntu yashoboye gukorera igihugu umuntu yashoboye kuririmba indirimbo zishobora gufasha imitima ya benshi mugabo uno munsi tukaba tumuseze gutyo ku munsi rero wa gatanu niho yashoboye guhambwa ngaho nyene mu ntara ya Ngozi yapfuye afise imyaka 53 byinshi rero tuzogenda tubibamenyesha byo kwa Saidi brother mugabo tuvuga duti Imana imwakire mu bwami bwayo reka tukwifurize amahoro wewe udahengeshanya kudukurikirana wowe muri kumwe natwe mu biganiro byacu bica ngaha kuri Ndundi TV bandanya uri kumwe natwe turagukunda ciao ciao